umuntu wesilisa wangempela noma wangempela uma beke kanye esiguqweni kwenele kubona uNkulunkulu uzwile mebeke kanye esiguqweni uNkulunkulu uzwile hayi lento engane ukuthi kuyiwe 10 times mina ngiyoshaya 4 round angidlali mina it because uphuwa kusukela namhlanje ufuna wazi indoda eshaya 3 round ayinamali lo ndoda hayi yabona nje sichaka nje leso nje sichaka ngiyakutshela mina nomkhaba khotshekile ngovese wadutshulo ngiyakutshela mina uma ushaya ama round awu 3 kumuntu wesifazana unamali. Umuntu onemali akacabanga itotosi. Umuntu ongenemali ucabanga financially, ucabanga ngemali at all times. Lento kusuke kujajuliswana kudlulwa. Not ukuthi sisuke si-investor. Size sixoxe ukuthi mina ngishaya u-4, mina ngakulandela imbiza, mina ushaya i-5 because of poor. All people who speak about sex are poor people. Great people babuka le channel. Great people ba-producer into nenzoyilalela because we are great. Lamakhaza thina was affected. Affect ukuthi ibank balance ithini. Awungilalela nje ngithini. Lamakhaza lawo was affect. Affect ukuthi manje soba sothoba namalini. Namanye sonika abantu malini. That's all. Babu Dokotela bawesizwa ujabule ifa phela ke.